Allah ta ya maka kuma kiya ba za ku kiya ba ku she hasada